fa feta i ke eki, he tawi o fa kone fai mai tau mo ui, mo tau ngai family. Pea lawa i ke tau kei whemātāki he funga ngā luope. Neo ngai ngai fai ngā taa, o kulolotonga hoko he ngai whanua o ki tau nofo ai. O mau fau mālo ke family o Kilikiti mo Katalina Havea. Hono nomineiti ho mau family, ke mau kau he whakawhetae, pe koe praise challenge. Koe mau kawe ngā pe theme, koe tui pe faith. Te mau whai atu haki i hiwa, o ku pehe, o ku au tui mo whakapapā.
Peace.